Nimati ndipereke moni kwa anthu nonse pa gulupu pano. Ndichiyesa chinthu chandingwa patali kuti mwina ndingapeze thandizo. Chithunzi chimene mukuchiona musimusicho ndi chambale wina amene kwawo ndikusalima. Dzina lake Muhammad Matola ye. Makhala naye kunoko ku Eliotel, chikao cha Mthatha, Western Cape. Ndeno zachitika mwasoka zuluwa kumana ndi achiwembu amene amubaya thamanga naye kuchipatala mwasoka watisiya. Ndeno dayesesa kusakasaka chibale sakupezeka. Manambala ena amene analimo mfoni mwake kuti tilankhulane ndi anthu zikupezeka kuti anthu onsewo sakupezeka ena onso ndi azizake chabe akunkuno kuti sakumudziwa kumene akuchokera. Inenso nangochiyesa chamwayi popeza kuti ino ndine mmalawi nzake amene ndinali gulu limodzi imene timagwira ntchito. Tinalipo amalawi awiri ena onsewo ndi akunkuno. Koma kwa amene angamudziwe kamene amene angadziwe mbale wake wina aliyense. Timafuna kuti ino uthenga umenewu utifikisire. Ine namba yanga ndi 063-061-50-41. Imeneyo ndikupezeka ku WhatsApp. Mwafuna kundiimbira ndi 069-24-8-123. Mabonzi ndi dzina langa. Nditi pepani ngati ndasokoneza pa gulupa komano thandizo ndi limene tikutsakatsaka kuti no tithandizike. Ndiye uthenga upite kwa abale ndi anansi onse amene angamudziwe. Kwa wina aliyense amene angakhale nawo information angathe kundiimbira kamena kunditumizira uthenga pa WhatsApp. Pepani, pepani.